Mukadzi memoyo wangu ndiwe wandakaisa ukangoniudza uchada unenge wari zvaufunge zvauri gombo rangu ndiwe wandicharima uri ruva rangu sache mashido kutaura chokwadi wakosha dzangoda ndinouya ndiwe wangu sache mashido Ndaimba